Okay, what's so friggin' important that I have to come all the way to your dorky friend's house, just as the biggest fight of the entire year was just going into the sixth round?
Pops, I have a confession to make. I don't know anything about cars, and mine won't start.
Well, what noise does the engine make when you try to start it?
Woo 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 woo.
Did you think about turning the lights off before you shut off the motor and lock the doors?